Thank you. 是整个世界不是三年的金门还是四十分
umthetho Thandiwe Lembetha Ngamthanda yini ubungani Dunge Uthinde futhi uyabuza umthetho Thandiwe Lembetha Ngamthanda yini ubungani Dunge
I'm gonna go get some more. Hey, hey.